Njalo.
Kamalamu Sizwe, na Triple M. Kaida Triple M. Namhlanje ngichazela ngo Triple M. Niyawazi Triple M.
Sizwe ngawo ukuthi jasazi ukuthi uqeda kanjani kahle.
Triple M. Asiqale ngo M abathathu, kumele ngo M abathathu. Umavrodi Modern Money Box. Umavrodi Sage Mavrodi founder. Ya Triple M. Modern is mhlaba wonke Modern Money Box. Money box yasifaka kune imali kanye nawe icele siyenza kanjani ke la register it's for free register uya register Triple M ukwazi ukufaka imali eqala ku 100 rand imali yakho la ngo 30% after 30 days yabo imali isibiza ngama amafraud asisho ukuthi ama rands mase usu yi part of community ka Triple M siyibiza ngama amafraud 100 rand to join, as I said, and you have to go to ube I manage a Triple M, ube I guide, and you are guide when the presentation, how been the way to share proposal, but negative, you know, it's here for the Shanghai, which share your presentation. But so it's a big negative, the man also get with training for the presentation. The man finally got a financial level for 4,000 or 5,000, I think.
Okay, manje iyongena emfana wami i-percent inyanga 30% iphela noma
30% iphela after 30 days and ukwazi ukuyicela after 2 weeks. Yabo. Ukuyicela after 2 weeks imali yakho ukwazi ukuyithola after 2 weeks uyicelile. Ngokwazi ukufaka imali namhlanje after 2 weeks uyayicela isi 30% efanele ulinde 30 days.
So after 30 days mesekho ucele for 2 weeks and then
mase uyabona after 30 days uzoyicela imali yakho udlule 2 weeks uyithole imali yakho akekho umuntu mhlawumbe uzoyinika imali yakho yena uthi hayi le nangi nginika imali yami so si community we are help umuntu yabona nje ubufaka wena so khona umunye ocela help kwenye indawo yabona so yena provide the help nami mase uyifuna angathi ufuna help wena bazoku provide nabe help ayikho mhlawumbe investment ungathatha futhi nemali zakho lezi zokuthi ufuna school fees or imali yokugibela sisi yabo imali yokugibela usenze imali extra le nje ukuthi ngisho Triple M okuyipose mode uzokwazi ukuyilinda ungeke ukuthi hayi imali yami nga retire ngafaka yonke imali ya Triple M efaka imali extra khona uzokwazi ukuthola imali yakho ngendlela
bese ke kude think ukuthi uyabona nje ukuthi la South Africa ukugibe umnganani sizazi ngani ukuthi akulona ibhomu leyi akulona ibhanoyi akuyona yini hlaphe like a scam thing.
Hayi akuyona cause isihlalele isikhathi eside kunane zezinye. Ezinye ziyafika zihambe. Zifike ihambe uTriple M card waqala ngo-2011. Kwaba khona iy'ngcici zawo kodwa namanje usakhona usabasiza abantu cause phela kumhlaba
ongafana.
Hayi anamanga. Ifana nebhenk. Ubona ibhenki uma zonke umuntu athatha imali yayo kwibhenk. Ibhenki ngelisurvive alisanamali. Same thing applies to Triple M. Akhiphe imali yonke umuntu. Nizitshesiluwile
manje nje bhuti ucanga ngawuyeka nje umsebenzi Triple M ithembele Triple M ngoba khona la bavela khona ukuthi khona abantu abaphila ngu-Triple M bona do you think it's a good idea
mina ungawuyeka umsebenzi kodwa kuyiqiniso khona abantu abaphila ngu-Triple M abaphilisayo khona abantu athe bengenami mali bahamba ngeimoto namhlanje ngu-Triple M uyakwazi ukwenza ama-charity za-Triple M as nje uzobe yi-part of i-Triple M uzofunda ngawo ufunde ngawo more ukuthi uzokwazi kanjani ukuexpand because si community sizama ukuphuma kwinhlupheko sizama ukwenza wonke umuntu abalance because uthola umuntu osema office ohola kakhulu nomuntu oshayela umgaqo kodwa umuntu oshayela umgaqo wenza usebenze kubuye yabo yeah sisi alright